sun banani guys. I hope no getting righty. I hope you're having a good day. Guys, Lanize, come closer. Let's talk about this. I think looking bamba and get to know what. Let me just let everything flow. But guys, no, I have to say something. Like, the more I watch this show, the more I'm born to know it's going down. It's not flourishing the way mina being ounces of flourishing a corner. And guys, no, ma. Include uvuyokazi noTirelo kule show ikhona yini okwenze ishow ithathele direction or what. Kodwa nje angiyithandi mina into engiyibonile and ngifuna sikhulume nje ngayo, sibe nje honest. This was not a good episode. It just didn't give nje as much as ibine drama nje. It was not good. It just showed us ukuthi how stupid the concept of isThembu is. And ukudabisa kakhulu ukuthi amadoda won't see anything wrong with this. Still, bazosifuna. And mina, I wonder, ukuthi do they even watch le show le to see ukuthi okay, let's say ngiba nasi isThembu ingane zami zizodila njani with each other. I doubt nje ukuthi they watch the show, but they will still promote it, bazosifuna. You know, nje ikhona nje ukudabisa kakhulu ukuthi ababone ukuthi how destructive this is, especially manje because ikhathi sehlukile. Umpumelelo ke yena ke actually saw a feature yakhe playing out in front of him, kodwa he was too arrogant ukuthi ayibone. How does he sit on his high horse and has the gall to ask uSneo ukuthi unamagqubu yini? If mina benguyena bengizogada ukuthi ngithini kusineyngoba ngisanda break up no baby mama wami, tomorrow this could be me. Kusasa it might be his kids crying out for help njengosine, because zakhuliswa abanye abantu, zakhula kabuhlungu okudlula lezi ngane ezobe ikhula emshadweni. Ngoba se break up enovuyo nje. Uvuyo is broken, guys. Uvuyo is broken. And manje, she's having to face lo muntu lo o breake yo lama promises awenza again. Emtshela ukuthi uzomshada menze inkosikazi yokuqala. Guys, and uyamthanda lo muntu. This is your first boyfriend. Or wathola uyi-virgin. Useyakutshela ukuthi no, ngoba sekuneyngane nawe, sengifuna ukwenza omunye inkosikazi yokuqala oyi-virgin, my first. Ngoba wena usune ingane nami, not ezenye indoda njalo. So mina nje ngithaka kade ngempela, ngoba kusasa zobe seyikhala ingane zithi ubaba kufana netoys kumina, ngoba kufana ukuthi nje akekho. Ngoba definitely zizokhula differently ingane zakhe then lezi eyikhule ezobe ikhula emshadweni. So insensitive kakhulu. Mina nje ngingambuza ukuthi usho ngempela yini ukuthi ufuna ukuba nabo abafazi abawu 7 uzokwazi ukudila nabo. Is he ready for that? Yabo nje mase kunje, mina vele ngikhumbule amazwi amayeni etshela yena uPhumelele ukuthi uzoba nenkinga uma egagamela le ndaba yesithembu. Nakho-ke manje ziyamnetha ngempela ke manje ngoba uvuyokazi akafuni ukuhamba. You can see ukuthi ugirl nje is not going down without a fight. Ngoba siphi isidingo sokuthi abe khona manje ngoba bahlukene. She's broken, she's hurt. Ufuna ukumhetha angazi, kodwa uthi uzomhetha kanjani ngoba uguy nje clearly akanindaba. I don't think anything azoyenza uVuyo izomenza ukuthi azwele ubuhlungu afuna abuzwe. She's ngeke azabuzwe lobo buhlungu lobo. Kodwa yena uPhumelele has to realize ukuthi now he has a baby mama problem. And lapho usekude nomshado, kusamele aqala adili nalo baby mama wakho ovuyo. Usazoba nenkinga cause manje basazohilizisana when it comes to iy'ngane. So imagine-ke ke leyo resentment, leyo hatred ezobe ibuildeka lapho as bekhula, ngoba they still young, abakayiboni impilo. UVuyo, ngisho futhi, uVuyo uhethekile, guys. I feel like we all need to give her leyo grace leyo. Akekho right, emotionally akekho right. And ukuletha uVicky kuleya trip nje kusikhombisile lokhu ukuthi akekho right.
naye futhi mase right ngaleso sikhathi ebang right ngaso uyobona ukuthi ukuletha uVicky kuleya trip kwaku unreasonable. Afiphinde futhi abone ukuthi uVicky kwangasiyena umngane wangempela, kwangasiyena umngane weqiniso. Ngoba umngane weqiniso ubezomtshela nje ukuthi mngani wami ngiyazi uhethekile. Please don't go to the trip. Hlala nje phansi. Asikho isidingo sokuthi uhambe uyibukanisa nabantu. Ngoba usayobhekana nalowo muntu ongasakufuni. Yabo. And you need to keep the peace ngoba nineyingane ndawonye. Mina nje uviyokazi mase kuthiwa nje ngiyakhuluma naye ngamtshela nje ukuthi sisi sekuphelile phela manje, cela bandla upheke nje izinto zakho, emotional, your feelings, cela bandla uwapheke and just walk away, let it go, ngoba you've let this man tell you 100 times now ukuthi akasakufuni and you refuse to let it go manje. And manje mina I feel like sekusele like half of you now. Ngoba the other half yahamba naye ngesikhathi ebreaker wonke ama promises akho when he broke your heart. Like I'm sure like a piece of you yahamba. Yabo. So please don't give him little satisfaction uthi akubone ungekho right. You need to go and heal and seek a therapy. Build your self-esteem, build your confidence. Look after yourself, build your career, make a life for yourself. Ukuze unikeze izingane zakho a better life. Right now, I don't think ukuba khona kukaVuyo in the show is very healthy. I think uVuyo serves as a catalyst for yonke le drama eyenzakalayo. Yes, vele kusuke kungakhulunywa ngaye mase khuluma uSine, but I feel like kuba khona kwakhe triggers uSine. We saw the last time when uSine spoke up for uVuyo, how things turned out. Now le season siyabona futhi ukuthi when she probed further, ifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani, everything became about yena nenkinga zakhe. To me, ngibona ukuthi nje uSine feels the need to speak up or maybe respond ngale ndlela asuye responda ngayo, ngoba she feels the pain of being an outsider. Ngoba sesiyabona nje ukuthi uVuyo use outsider phela manje because angasathandana ngithi noMpumelelo. So mhlawumbe ni treatment isiqala ukuhluka manje, abasamtreat ngale ndlela bebemtreat ngayo before. So uSine, I'm sure mhlawumbe uyayifila ke leyo nto, leyo treatment of being treated like an outsider. Ngoba naye she feels like an outsider kulomndeni. And I think that triggers her. Meseke kuvuka ke leyo pain leyo yakudala engaka deal nayo. Yabo. So I think if uVuyo leaves the show, mhlambe it might pacify some of ama triggers asine, mhlambe ngeke kumnike leyo outlet or indlela anga venta ngayo just out of nowhere. Yebo leyo nto. Because I feel like the more ilokhu iqhubeka lento yenzayo between uMpumelelo noVuyo, khona into evukayo kuSine engekho mnandi. So mhlambe that's why vele gcine esiba emotional, yabo. But ke I wanna just analyze the rest of the trip ye Sun City and Jay one by one nje ngidile nala ma siblings it's what I think about each of them. So Vuyo, you and your friend are doing too much. You are actually proving everyone who has been criticizing your friendship, Nino Vic wakho loyo, ukuthi ayikho right le friendship yenu. Asithembu ukuthi these are your last episodes nindawonye noMpumelelo, ngoba it's clear ukuthi ni toxic men indawonye. The more you try uthuzama umexposer, the more sibone ngathi wena ongekho right. Yabo. Ekubeni siyazi ukuthi uMpumelelo umuntu onjani. So please, before nje uzusangane bakithi, please walk away. Please walk away. Wena ke Vicky, hayi shem, umuhle impela, but hayi ngifisa ukubona umndeni wakho ophuma kuwona ukuthi unjani, ngoba hayi shem sisunesibindi. Usuka esentini uzobuza ukuthi why bekublocker. Then usizoxhambukela ke indaba enza abantu ke manje. You clearly have no life. ngoba bekumele nje umtshele kahle umngane wakho lo ovuya ukuthi awuyi lapho. Umtshele ukuthi akaphume kumpumelelo. Finish.
Yena akutirelo. Hayi, siyambonga ukuthi uziphathe kahle. Wangazingeni indaba zeingane. Zandawonye. But ke I'm disappointed ukuthi uyekele uvuya ukuthi amfikise kuleya ndawo ke. She had to fight uvuya for umpumelelo at the end of the day. Ilokhu abalelo bayelula indoda. Kodwa akaboni ukuthi naye umpumelelo nje akamdeserve. She deserves so much more than umpumelelo. Umpumelelo nje yena udeserve bona labo oviki laba. And I do believe ukuthi a behavior yampumelele iyona le enshintshayo ukuthi nibe kanje nibe abantu abalwayo ngempela nami ngikhole ukuthi wanithola nivele nilwa nje kanje. I do believe ukuthi nje wanithola ningamalady niphansi ni peaceful ni loving ni caring and then wa cheat and then wa break ama promises akhe then nasinashintsha ke nani. So my inga gaslighter all he wants nje esenze sicabanga ukuthi no nan but siyazi nje ukuthi I behavior yakhe nje yone eshintshe ema characters in.
When it comes to umpilo, I don't know, I feel like she holds back too much. Maybe it's because vele angekho confrontational, mhlawumbe akathanda ukukhuluma ngey'nkinga phambi kwabantu or what, but I feel like Mpilo, you can't avoid ama-family issues forever. You're gonna have to speak sometime. Uyidefendi nawe uma kumele uyidefendi. You can't avoid i-frustration kasinei forever. Kumele ni-address nje whatever eseke yenzeka phakathi kwenu. You know, like, ngoba I feel like there's a miscommunication. Kodwa mengibuka mina, Usne keeps bringing up the same issues. Maybe because she doesn't see a change in behavior yakho, ni treatment yakho towards yena. Yes, uthi uyamthanda, but do you actually show it? Yini kahle hle le yenza ukuthi ningakwazi ukuba naleyo relationship e-close? You know, like, did someone tell you not to? Did something happen in the past that made you lose interest kuyena? Because mina mengibuka, I think she seeks leyo close relationship nawe because noba uthu nizalwele ngaphandle, so she expects you especially to understand mhlampe ilevel ye pain yakhe. You know, if you can't relate kuyona, then hlala phansi naye umchazele, umtshele ukuthi, you know what, angikuunderstandi, like, I feel like sikhule ngokuhluka, so you can't expect me ukuthi mhlampe ngikunike leyo relationship oyifunayo. Mhlampe usho ukuthi awukwazi, mhlampe awukwazi ukuba emotional, usho ukuthi nje i-personality yakho injalo, hayi ukuthi unenkinga naye. But kumele ngempela nihlale phansi nikhulume privately, then bese-ke nawe-ke uyaqala umkhombisa ukuthi uyamhlonipha, uyamthanda, uyambona, cause shuthi phela uyayifuna, uyayidinga leyo validation kuwena, leyo support mhlambe. So I think now you need to make an effort ngempela to be that little sister ayidingayo.
When it comes to Abongwe and Osne, I feel like there's a lot there. There's a lot. And mainly because maybe bakhula ndawonye. So they've seen each other at their worst. And kumina, it seems like nje kuningi okudinga ukuthi ku-addresswe between them. Ngizwile ukuthi ngesikhathi ekhuluma usine ikhala, she brought up i-sexuality yakhe u-Abongwe, and you could see ukuthi imphatha kabi leyo nto Abongwe. So I wonder if some of Abongwe's resentment towards usine is because usine has an issue with i-sexuality yakhe, or maybe uyisebenzisa as a weapon mabelwa. Also maybe okunye okwenza mhlampe bengazwani is the fact that Umacele has had to take Sne's side in previous fights, and maybe she feels like Sne doesn't deserve Uma wakhe.
and maybe ubaba wakhe futhi maybe abongwe feels like usine is ungrateful, but nje mina whatever it is, I feel like they need to seek a counseling ndawoni ngoba lento le izo builder beze bekhule and then kuba into nje enkulu.
Hayi ke, when it comes to ulwandle kai ngivele nje ngaba disappointed ngempela. I truly thought ukuthi uhlukile kunompumelelo kodwa nje ngiyabona ukuthi bayafana nje bayafana uhamba nje ecathuleni zampumelelo kakhulu instead of his own since what is Themba kasifuni. So bengitshela ukuthi nje uzocabanga nje differently kubhuti wakhe, but ngiyabona nje ukuthi hayi bayafana nje. I don't think he's gonna do better than Umpumelelo in future. Yes, uthi akasifuni isithembu kodwa nje I don't see him acting better than Umpumelelo ngoba nje manje hayibo ngoba besukuma nje lapha etafuleni bezomshaya ngempela usisakho omdala bafethu.
So nje I really hope the family sees this episode and beyithathe as i-wake-up call nje ukuthi kumele behlale phansi ney'ngane zonke bekhulume nazo ngokufana beyiyale ngokufana zonke.
Hi-ke guys, ngizoma lapho-ke nje. That's all I wanted to say. Please guys, like, subscribe, comment, asikhulume guys. Ngiyabonga kakhulu. Bye guys.